week, link one debit order or more to your bank account on the NetBank Money app to stand a chance to win an iPhone or Samsung tablet up to the value of 20,000 Rand. I'm Joma Venzo to TV, it's the DSTV Premiership, Richards Bay 1, Kaizer Chiefs 0. I'm joined by a friend, my brother Kamaobani, Upuma Upi.
Upazet, from Eskawin.
Yes, Upazet.
Eskawin.
Yini Upazet, man.
Upazoga.
Oh! Okay. Pazuga. Pazuga,
from Eskawin.
Yeah.
Yabole kem.
Yeah.
Imo chapit.
Top.
Estetamu.
Yeah.
Estet.
Yeah.
Itepis evagashid esich.
Yeah.
Unywa itepis zin. Ngithi simusa invat. Ngicela usana mvunu kuba kancane unywa ngephezulu yabo.
Yini leyo onywa ngayo?
Kaizer Chiefs.
Ugxoka ugxoba
nje. Unywa ngeKaizer Chiefs.
Unywa ngane nje.
Ugxoba nje usukapha.
PFM. Khosi mungasha enye. Uphandle bekhethi.
Ashaye
iyoni team evunyele ukuthi umelishawe.
Yini?
Unkulunkulu washo na uthi. IKaizer Chiefs ayini.
Kusho unkulunkulu kanjalo
God himself what that is for me no nywa ngayo chipa ngani ni chipa chipa ni wolo chipa boy chipa shawe chipa
yeah last week
yini zi chipa yini chipa
angazi my brother asiyi lutho
yabona yabona kahle kahle
yeah
bengifutsa ukuthi kahle kahle siyeke game time space
okay
we came again into a Kaizer. Mhlambe i Kaizer space i gorgeous le Kaizer ke.
Yeah,
sala nayo yabo.
Ngifuna kuyo.
Ngikwazi ukunywa again futhi. Ufuna ukunywa mina phezu. Ini ke sengifuna.
Yeah.
Angifuni ungana nale ngane lezi khamba ku APC WhatsApp la. Ngumbi ngi business.
Yeah.
No wona ungeni lapha wena. Wena into ufuna lo. Angifuni kuma nengane encane.
Ibethe hayi. Mina uthe mesh yakho bekuba ni my brother.
AmaZulu.
Yo semkhulu.
Uyabona mfethu ipanisi.
Yeah,
sane le pants.
Yeah.
Yabona mfana abe ipanisi le mfana.
Yeah,
ipanisi la.
Intwempu.
Intodog. Inja.
Top dog.
Inja ngempela.
Top dog.
Iyenza amasimbi background.
Too much.
Yenza amasimbi.
Too much.
Yenza amasimbi.
Nyoba ngamfrana.
Hayi. Tarahab.
Thank you.
No. Wozo tefu siswina futhi yabona sisa winner ke manje.
Yeah.
Abantu be respect baba abanye.
Angibabona.
Bafethu mazo anikho noma nikhona. Kodwa le la emnazi wonke la. Ibhey. Uzondlala ibhola ngempela manje.
Ngiyabonga ma brother.